engibonayo engani sasithayisi engani sasala ah uthine dana chaya sibili kakhulu sibili kheli this oh baba uyakhuluma angizwa uthi ke kade nelithine dikandebe hayi egreece kodwa ithimu yasetheki iyalalayo oh